Nā, i roto i te whakataunga tiriti a Tūhoe i tēnei tau, te mana Motuhake e takoto ana, kuia te wā tuatahi kua whakaurua taua mana ki tētahi whakataunga tiriti. Mā te mana Motuhake nei, ka riro mā Tūhoe anō tōna anamata e waihanga, i toro atu mātou ki te rohe o Ruatahuna, ki te rapu ake i o rātou whakaaro.
Ruatahuna, te manawa o te ika.
Kia auna ko te mana Motuhake, ko te hoki anō ki te ngāhuatanga i te wāi o mātou, kui e koraua.
Whitu te kau te pakeke o Ron Tahi ā e mōhio pūana ia, nō roto mai o Tūhoe ake, te mana Motuhake.
O te hunga o ngāi e nei, o ngā reana o tēnei wā, kāre i te mea nui e rā pūkena. O nā pūkena ki a rātau, o nā pūkenga o te Pākehā anake. Ne, paku te wāhi ki te tangataha Māori. Inari, te mana Motuhake hoki ana ki tangataha Māori. Ai, wei rā ki āuna te mana Motuhake.
Ko tā te ture ko te whakamana i te mana Motuhake, kia noho hei pūnaha whakahaere mō Tūhoe. Ko tā te whakaaetanga, he whakatauria i tētahi mahere whakahaere, me pēhea e mahitahi ai te krauna, kia Tūhoe. Mā Tūhoe e whakarite i tēnei mahere, kaua mā te krauna.
Ko te mea nui pēa, i e nei rāne, ko te whai mahi. Mō tēnei hāpori, mō te iwi kai kone e noho ake ana, i roto rātau i nā whiu, i ngā here o te wā, kāre he mahi. Kua wai e noho rātau ki te noho kāre he mahi. Me haere noho iru nei te penihana.
Iti iho i te torurau tāngata ka noho ki konei, ko te wāhi matua mō te mahi ko te kura. He wāhi nihoroa mō te mahi.
Ko te titiro, ki te tuku i ngā tamariki, engari ki te rapu āhuatanga e hoki mai anua i ngā tamariki ki te whakahaere i ngā kaupapa o roto Ruatahuna. Nā te mea nā mea kei te whakahaere i tēnei wā, kua hua pākeke ki wera. Kua tai ki te wā e whakamātau ai o Ruatahuna tonu ki te whakahoki mai wā rātai tamariki, hei whakahaere i ngā kaupapa. He aha te kaupapa. Ai, me whakahoki mai ki te kāinga, ki te whakahaere.
A ngā tau e rima e kainamu mai nei, me whakarite e Tūhoe tētahi mahere mō te wai, te hiko, he pūnaha mā tauranga, he pūnaha hauora anō hoki, kia tinana whakarawe.
Me ki te whakahaere kuta i ngā hauora o roto Ruatahuna, nā te mea, kua ia tuka mōhi o heahanga mate, heahanga whakararu o roto Ruatahuna, ko nā tāngata rā o Ruatahuna. Nē. Koe kia hau, koe rā, te mana Motuhake o Ruatahuna.
Kei ngā whenua haumako o te Urewera kē pea, te whakautu.
Kia mātai te whakatū āhuatana pērā e te whai e tahi āhuatana ko te krauna kai tētū, ko te iwi rānei kai tētū. Ana e pai ake kia mātai ki te whakatū kaupapa pēnei i roto Ruatahuna, e whiwhiora nai nā hapū, nā whānau o roto Ruatahuna.
Nā te pauhere tua whenua he pakihi miere i whakatū. Iwa mano ngā heketea whenua ka whakahaere hia e rātau i te Urewera. Koinei anake te mātāpuna o te miere, 2,500 kilogramu o te miere kua hokona atu e rātau.
Ko nā whakaro o te tua whenua, nā kai tiake o te tua whenua, e pai tēnei mahi te whakatū pākihi. Nā te mea, te āhuatana o te pākihi, he haere mō nā tau ruatonu. Ka tū haere tonu mō nā whakatūpurana kai te hara mai, kai te heke mai.
Mō Tūhoe kua tīmata kē ngā mahi.
This is where the queen lays all the eggs.
Ka whātekau ngā tau, ka pahawai a rātau ngā whāinga, o roto i te mahere.